Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ni wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro cyanyu Monday Superstars ikiganiro tubazanira amakuru atandukanye aba yavuzwe muri indwi biba byakozwe biba bitegekanijwe cyane cyane ku bastare banyu reka tuce dutangura n'inkuru twagumye tubabwira ibintu kuno bimeze ni giteramo gitegurwa na Amster ngo ni friend of Amster twaguma tubabwira edition ya mbere ya kabiri ya gatatu uburero igenekerezo rya 2022 habaye final aho twabonye neza na neza muri rimbyi nka Satbi nka Meili MB data arafro ndetse ngo numushitsi Timaya avuye muri Nigeria niyo yari ishikiye ni benshi bashoye kwishikira aho hantu bashobora kuryoherwa ikintu cyaranze gusa iyi iki giteramo gitegurwa na Mr nico nshaka cyane cyane tuvugane ko carerekanye cyane urukundo kubaririmbyi abaririmbyi ukabona ati umuririmbyi umwe agiye kuri stage uwundi nawe akaza bose bagahurira kuri stage bakaririmba indirimbo y'umuntu umwe aho ndavuga Satubi arashobora kuba ariko aririmba indirimbo ya Meili Meili akaba ariko aririmba indirimbo ya Satubi arafro uko nyene si bya bindi ngo bahana kuri stage umwe akahava wundi akaza ahubwo bose baraza ugasanga bariko barabikora neza no kugenekereza rero rya 2022 babigize neza abagiye bakurikirana ama repetition yabo kuntu bagiye barabikora kumbuga ngurukana bumenyi bagiye barabishirako ariko kandi kuri finale urabona ko ibyo bariko barategura ari byo baciye bakora ikibazo rero kiguma kigaruka ni kwa kundi abenshi baguma bibaza ngo mbega iyo za kuba bagumiza bage baririmbye nyene radiko ama edition yose bagumye arabarundi kandi abantu baraza bakuzura ngo kubera iki bazanye umunyamahanga kugira ngo babone ko ibintu byogenda neza ariko wowe kuri dukurikirana na urafise ikintu ushaka kwibaza why bashoboye kumuzana barafise igituma bo bashoye kumuzana ariko kandi ngo iyo batamuzana byari gukogwa bikagenda neza wowe kuri dukurikirana urafise ikintu ushaka kutubwira gwa rukundo nakubwiye yuko babandanya bariko barerekana abaririmbyi twarubonye no kuri Satbi yashize ko ifoto ari kumwe na Arafro Arafro ndakwibutse neza mu kiganiro twashoye gukorana nawe cha Indundi Hit Show yashoye gusigura neza yuko umubano wiwe na Satbi si mubi kandi si mwiza ahubwo ntabona iyo biriko biraja ico yasiguye neza yavuze ati je Satbi ntacho turapfa mugabo hari ukuntu gahunda twaguma tuzipanga mugabo nizigende uko twazipanze sinzi rero yuko afise igihe azongira canke bimeze gute ndacyarindiriye ubundi hoho ngo message duheruka kuvuga nako nuko ari we yarahejeje kumbwira ko aje mugabo gushika n'ubu ntarabona yuko yashitse ni Arafro yasigiye neza ati jewe nubwo biruko nico buza yuko nshaka kumutora mu mahiganwa arimo nico buza yuko uno munsi dushaka kuvugana ariko hari akantu gahaze hakari hagati yacu nize ku uwo munsi iyo foto ushobora kwiraba ukuntu Arafro agenda kumuvugisha Satubi icyo kintu nibo babakirangije ya didane kwa kutavugana neza kwa kuba batumva neza ko bavuko bavugana canke batovugana hagati yawo nizere yuko babirangije uwo munsi ni gwa rukundo rero twariko turavuga nje ko urukundo bavuye ngaho babihejeje kuba barazanye umunyamahanga kuba abarundi nabo nyene bashoye kubikora neza urafise nawe ico ushobora kubivuga ko ngaha muri commentaire gira nawe we ico tubwiye Nika tubandanye ni kiganiro cyacu Monday Superstars mu kiganiro cyacu giheruka twarakubwiye neza yuko Lolilo ariko aritegura kujya I Dubai abari nga I Dubai rero ngo mu murindire ngisango iracyari kwa kundi ngo neza na neza igenekerezo rya 2026 arashobora guca ahaguruka kugira ngaho muri Dubai azobe yishikiye kuko igiteramo ciwe gitegwa igenekerezo rya 2029 n'igenekerezo rya 5 abarundi muri ngaho muri Dubai mu murindiriye gute Lolilo ni giki mushaka yuko yo bakorera ni ndirimbi zahe mumva munyotewe kubona ariko arabaririmbira ari kuri stage gira ico mumubwiye ngaha muri commentaire hama nkuko namanda bikora ico kiganiro turashaka guca tukimurungikira nawe akumva akumva ibyo mwashoboye kuvuga ndetse ibyo mwashoboye kumwandikira ngaha agaca abikorerako Yes, twarabibabwiye mugabo byari bimengo biracari kure cyane ariko ubu biriko biregereza ni genekerezo rya mbere gushika genekerezo rya gatandatu iyo ni sika sika benshi murabizi yuko ari ubwambere tubabwiye yuko igiye kubera mu gihugu cy'u Burundi aho ndavuga Steven Sogo niwe yatanguye mu 2009 arakurikira abana Tasha ba Albert Kulu ba Shazikul ba Bernice Dobel bashoboye kuja muri iryo higanwa uko biri kose haraho twatahukana udushimwe haraho byashika bikanka mbwabo twamaze kuja mu higanwa ubu rogo bigira bibere ku ncuro ya 16 bizobera ngaha mu gihugu cy'u Burundi twakira abashitsi twege nyene tuvyorganize hama tumenye neza uko vyahora biba mu mahanga yuko natwebwe bishoboka ko dushobora kubikorera ngaha mu gihugu cyacu ngo nta gusiba rero abaririmvyi nka Fabilove niwe muririmvyi yashoboye gutogwa ubwambere tubonye umurapere agiye kuduserukira muri sika rero bizogenda gute azobikora gute ariko kandi tumuhayo mahigwe ngo jiri ngo nta na hamwe ibihengamiye ni wewe ubikora kugira utume nyene abantu bashaka kugutora ndakwibutsa neza yuko ari iby'imico nakaranga uraririmba cyane cyane ku by'imico yawe nakaranga mu bihugu bitandukanye ndavuga muri Senegal baraza muri Nigeria donc ibihugu byose byo muri Afrika haba hariho umuririmbyi yaje kubaserukira kugira babone neza yuko imico yahandi hose hatandukanye muri Afrika nakaranga kabo bitegeza guhiganwa uko biri kose tukamenya ninde atahukanye agashimwe byinshi rero tuzogenda tubibabwira ariko kandi tunakwibutsa yuko ari kuva igenekerezo rya mbere ushika ijya gatandatu ukwezi kwa 11 tuzoba twamaze kwakira abashitsi ingaha iwacu ni muri Festival Sica Yes, ibitegekanijwe rero ni byinshi na Master Landing ngaho igitega mu murindire murazi ko indirimbo yiwe mafu niyo ndirimbo yashoye gusohora mu mwaka w'2022 imbere yaho uratwa yari yaduhaye nsomya ubu rero ngo ashaka kuza uratwa umwanditsi w'indirimbo nyinshi zitandukanye azoba ari ngaho igitega azoba ari kumwe n'aba DJ azoba ari kumwe n'abandi baririmbyi bo ngaho nyene igitega kugira rero ngo muzoje kumushigikira ngo kwinjira n'ibihumbi bitatu hama muri VIP n'ibihumbi 10 ndazi ko ngaho rero atagusiba ngaho igitega tugende tumushigikire Masterland nigihe kirekire mutabwa mubone ngaho iwanyu igitega igenekerezo rya 2009 ukwezi inigitugutu umwaka n'unyene ngaho igitega muze muryohegwe na Masterland mushaka azotangure ku ndirimbi yahe mushaka aze abikore gute bimubwire ngaha muri comment ya hama azokore kubyo ababosi biwe bashaka Rika tuce dutandukira kandi kwa Kingorongoro ngo afise indirimbo ngo agiye kuduha aratwemeza neza yuko muri East Africa bizoba ari izambe ni collabo afise wagiye kurekurira rimwe indirimbo zitatu imwe azoba ari kumwe na Timatse iyindi azoba kumwe na Ines Lager hamwe na amwe n'iyindi azoba ari kumwe na Masterland izo rero ngo tuzirindire vuba mwaramaze kumva maramaze kwiyumvira neza indirimbo yiwe aheruka kurekura Yes ni Kingorongoro duheruka kumviriza indirimbo yiwe harabavye sinzi uko mumaze kwifiringa ubu mukeneye yuko yozana izindi ariko kandi urudi kumuririmbyi aguma ari ku kivi si byiza kubanyoteza ni byiza yuko ari kuyici aca kuri kidici nituzi rero neza na neza adodisohora gute byice tuzogenda tubimamenyesha ariko kandi iyo ni rendezvous yaduhaye yuko dutegerezwa kurindira ni Kingorongoro mu kiganiro nyene yashoboye gukorana na indundi yabisiguye neza yuko ngo kubwiwe na B-Face ngo nta kugwana birimo cyanke na kutumvikana birimo ngo ahubwo ngo abarapere ngo babisaba yuko bazabarishurana mugabo ku kibazo twamubajije timuheruka kuvugana ryari inbox ngo ya ngo niduherukana kuvugana rero aho birashobora kuca bituyobera twebwe bakunzi babo twibaza ati mbega iyo umuntu atangurane mufitaniye muraramukanya iyo umuntu atangurane mufitaniye muragira nico mukorana ningaho rero tugumana amakenga ati byagenze bimeze gute wazi yuko na B-Face nayo nyene hari indirimbo yiwe turiko turarindira twabibabwiye muri Monday Superstars iheruka yuko yabaye arayireka kuko amasanamu yatakaye nayo nyene muri iyo ndirimbo ashaka kuvuga aravugamwe neza kingorongoro ngo ntakangwa n'ibingorongoro ni indirimbo yiwe ntandero ugira nayo nyene yatwemereye yuko vuba tuzoshobora kuyumva kuyumviriza umunyuma adushobora gusubiramwo amasanamu ni kingorongoro hamwe na B-Face muzi neza yuko hariho ikintu twebwe twibaza hagati yabo ariko kandi nzwa bihagarara ko we bonyene batagize ico babivuze ko natwebwe nka indundi twamaturi ngaho kugira dushobe kubahamagara bonyene bagire ico bivugiye tubandanye turindire rero indirimbo z'abaririmvyi bacu urumva yuko dufise gahunda no kwa kingorongoro turindiriye izo ndirimbo ziwe tumenye neza na neza ningene adushobora kudisohora tubandanye rero tubashigikira tugira nico tubabwiye ngaha muri commentaire Yes kiganiro cyacu Monday Superstars kirabandanya reka dusenge nk'abarangiza turangirize ku nkuru ya Esther Nishe ipiwe liminari yagumya tubwira igihe kitari gito aguma tubwira ati tumurindire ariko ubu yamaze kuduha neza na neza indirimbo zizoba azigize iyo ipiwe uretse yuko twarukomeza indirimbo yaramaze kuyirekura akadawa indirimbo igira kabiri yaramaze kuyirekura rero ngo turindire mute na continue na uwabantu ni ndirimbo rero iyo EP izobigizwe ni ndirimbo zitanu nkuko yamaze kubyerekana rero turindire izo zitatu zindi zisohoke reka jewe nizere yuko wewe uri umukunzi w'abaririmbyi bacu wewe ukunda ibikorwa basanzwe bakora yuko ibyo kubashigikira tutorinda tukwibutsa ubandanya uriko urabashigikira reka je ndagushimire wowe wafashe akanya ko kudukurikirana ni kiganiro Monday Superstars ni ku munsi wa mbere isaha zibiri iminsi yose twama turi kumwe namwe tubazanira amakuru atandukanye reka tuze dusubire kandi mu kindi kiganiro bye bye